baramutse mwe muri ko murakurikirana Inundi TV kuno munsi wa gatandatu wigenzo ya 13 nzero mwaka 2018 ubwo bwace nkino mu ngano duvuga gasore hagiye kubera urukino hagati y'abanyamakuru b'inkino n'abaririmbyi urukino rwarangiye ku nsinzi y'abaririmbyi kubitsindo 2-1 inyuma y'urukino twagerageje kurondera abana bari bashobora kutugira icyo batuganiriye kuno rukino ubwa mbere n'umumenyereza ntagasigaye Vivance amenyereza uruhande rw'abanyamakuru b'inkino umumvirize ariko kurundi ruhande tuzakumviriza Cedric Bangi batumutazera Ronaldo niwe aserukira ishyirahamwe koperative ry'abaririmbyi niwe yari yaserukiye ubwo ruhande rw'abaririmbyi reka mubumvirize
murakoze kumpa uno mwanya nisano wa Vivance n'abasanzwe ndi umumenyereza wa FC Media kimwe cyodeje gukina urukino n'abaririmbyi basanzwe bakurikiye mu ishyirahamwe Cooperative des Musiciens nuko urukino rurangiye badutsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe mwabonye ko mu gice cya mbere bashoboye kudutsinda ibitsindo bibiri mugabo turaza gukosora kuko twari twamaze kubona icyo biriko birava ko mu gice cya kabiri turabatsinda igitsindo kimwe twari twifuza ku gombora byose ndetse tukanatsinda muga byanse mu majambo make nuko ukino rwagenze muga gusa icyiza cyo nuko ntitwari twaje gukina turondera insinzi yego insinzi iraryoha mugabo hano ntitwari ukinogo go kwerekana neza ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza hagati y'abaririmbyi n'abamenyesha makuru b'inkino baragiye ko cyane kuko twese usanga dukorera bene gihugu ugerageje kuraba abaririmbyi bararirimba indirimbo zabo ugasanga harimo impanuro azyanura bene gihugu natwe urazi ko kuri zijya mikoro twama ko iminsi yose usanga kenshi dukoresha izo ndirimbo zabo nyine wanacyaka ugasanga ubutumwa bw'abamenyeshamakuru n'ubw'abaririmbyi birasa ugasanga ntawe bitaniye niyo wawe rero duca tuba turi ikintu kimwe kuko urazi ko kenshi mu maradiyo turakoresha imiziki ugacanga indirimbo mu kindi mu rundi rurimi muga kenshi rero urazi ko izo ndirimbo ziba zarembwe n'abo baririmbyi ugasanga ni ikintu cyiza ugasanga turafashanya tugakompleta
muri uno mugwi w'abamenyeshamakuru b'inkino tubonye mu mazina y'abanyamakuru ba kera harakaranga bifitaniye nabo cyane cyane ko muno minsi ari abanyamakuru
ya dusanzwe kugira umuntu aje mu mwuga nuko aba afise umuntu aba akunda murazi ko twese twakoze twumva batunga bose kuri radio twumva ba Theodore Ntunga twumva abantu benshi usanga rero baratwemfiwashijeho ugasanga umuntu kugira arenda aja mu mwuga arafise umuntu yatumye awujamwo nicyo gituma rero ubona ko kenshi niho turiko dukina inkino kugira tubereke ko tukibubaha impanuro zabo urazi ko baduhanura kenshi tuzigendera nicyo gituma ubona ko no mu kibuga tubatanguza ukavuga batama reka tubashyiremo kugira tububahe turabakurikirana cyane kandi urazi ko no kugira turinde duja muno mwuga aribo badutanguye kandi dufite byinshi tubigiraho ndagushimiye cyane alemuhirwe nawe kubona mama yakari
yaje kumviriza mumenyereza ntagasigaye Vivance ku ruhande rw'abanyamakuru b'inkino reka tumvirize ku ruhande rwa kabiri Cedric Bangi umuzi mu ndirimbo zitandukanye ariko uno munsi yatuganiriye ku bijyanye n'umugwi wa koperative y'abaririmbyi umumvirize nawe
Cedric Bangi mujye gusinda umugwi w'abanyesha makuru mwakiriye gute insinziro musi
oya twe turanezerwe cyane gose kuko turabasani bama bavuga ngo turabasani gusa bikagarukira mu basani mugabo rona turatsinza menshi makuru mugabo icyo cyangiye gusumba twakinyura ukintu rwa kivandimwe biboneka yuko turi hamwe nanezerwe cyane gose ni gukina abamenyesha makuru urabona yuko abamenyesha makuru ba sport bafite urukundo rwinshi cyane gose bafitiye abaririmbyi kuba twabatsinze sico twari duhahamiye cyane icyo twari duhahamiye cyane rwose ni ubwo rukundo batweretse kuva mu ntango gushika uno munsi imana iheza agira amenshi amakuru ba sport vy'ukuri tubafite ku mutima cyane
mbe bari ko barabidogera yuko bavuga yuko mwazanye imisore atari abaririmbyi wewe kubwawe ubyakira gute ubibona gute
wowe wabonye hari uwo wabonye atari umuririmbyi ingorane y'abantu bamenyereye amazina sinzi nde twebwe mu cooperative des musiciens du Burundi dufise ihangiro ryuko tuzana ugwaruka rushasha tukaruduza rugacika abastar bamaze kuba abastar hama bagaca baronka amafaranga cooperative des musiciens du Burundi dushaka gukoresha abakiri bato dushaka dukoresha abonyene bavuga yuko bataramenyekana nibo dushaka kuduza kugira ngo n'abamenyekane nka batwebwe nka bakidumu nka bateri west nka bajen na jozi n'abandi urumva kuba twazanye abataraboneka mu televiziyo cyane ntibisigura yuko atarabaririmbyi indirimbo barazifise bamwe bafite ama orchestre ingorane y'amenshi makuru babandi bama basanga mu ma studio nibo bama bashaka yuko bama bakina mu bintu byose dushaka guhindura ishusho ry'umuziki w'u Burundi twerekana yuko bose barashoboye hanyuma bajya bamaze kumenyekana ni vyiza bafashe n'abataramenyekana nivyo giye bo mu cooperative de Monsieur du Burundi ndiko ndaharanira ko tuduza abandi bashaje bagere aho banziza Desire bageze aho ba Dr Claude bageze aho aba bose bageze aho ba Cedric Bangi bakidumu bare unane mungere tuzana abandi bashaje ntago bari amazina nyene gusa nico rakoze uno munsi
kugawe ni giti ubona mwarushije cyane abamesha makuru
wabibonye wenyene technique wayibonye wabonye ubuhinyanyuzi ubuhinyanyuzi twe tubita technique wavyibona yuko abana bakinye umupira mwiza cyane gose kubyo jeje nyine natangaye cyane nari ndabizeye mugabo natangajwe ningene bagize vya bindi vya Barcelona bita tik tak ucubibona wenyene guhana hana hanyuma muca make vyari byoshye
abamesha makuru baravuga yuko batanguje abatama abakinyi batamenyereye amayiganwa baca barasiga liste de base hanze wewe na wewe na Cedric Bangi wabibonye gute nka wewe wari kuramenyereza umugwi usanze urongoye abaririmbyi
jewe nabonye bibyoshye cyane rwose ari cyo bita technique de jeu no kuvuga yuko ushaka gutanguza abatama kugira ngo hahereze urwaruka ni byiza ni mukenyuro hamukavuga uti uriya ndaza kumukurayo mu minota 10 cyangwa ndaza guheza urukino nibaza yuko ivyo biri muri cya kintu bita guhinyanyura urukino uraraba ingene vyifashe hanyuma ugacureka abantu bagakina uko bavyumva hari n'igihe bishika ukarekira mu kintu kinivyuzi mu cyamake gwa urukino gwiza gwa urukino rumo technique gwa urukino ahanini urimo ubuvandimwe bukomeye cyane ndashimye cyane gose n'umunuye gushima abakinyi banje ba cooperative de musiciens du Burundi imani bahezagire hanyuma ndashimye cyane gose abamesha makuru ba bavuga inkino batweretse yuko ari aba grand frère bacu batweretse yuko ari inshuti zacu batweretse yuko bakeneye ko cooperative de Musiciens du Burundi ikomera igatera imbere nk'umuzinga imana yezagire umupira w'amaguru mu Burundi
mu minsi iheze mwari mwemereye abakunzi yuko kiduma aza kuboneka ndetse na ba Dr Claude na ba Bobona kuba ariko uno munsi batigeze baboneka
naje nari gukina ubona nakinye twavyumvikanye duti reka tushireho abakiri bato twerekana irindi shusho rishashe donc dushyiramo abakiri bato mugabo tubahe abandi bakera nka ba GN nka ba Josdi Desire P na Terry West kugira ngo babafate mu mugongo abakera nka turi kumwe babafate mu mugongo abo basigaye bataramenyekana batabaje hejuru ahanini twebwe twamaze kumenyekana igikuru ni cyari kunyinyana igikuru cyari gushigikira ugwaruka gwaruka mu muziki niyo ariyo ntumbero yacu ahasigaye urabona ko nta kinyi sinakinye kuko nashaka ko tugira umukenyuro w'abakiri bato
ayima twizere ko yuko mugiye gutegura izindi nkino atari urukino rwonyine mwakinyura umunsi
bidukundiye twashaka urukino rukurikira tugire match retour na FC Media nifuza yuko twogira match retour igitega kuri stade y'igitega kuko hari abantu bamaze kubidusaba ari n'abayobozi b'igitega bavuye ngaha twabonanye bamusavye yuko urukino rukurikira twogira match retour tukagirira kuri stade y'igitega mu cyamake ni vya bindi namambwira abantu dukoreshe abakiri bato nabo bamenyekana abakiri bato ni bo bashoboye kubaka igihugu cy'u Burundi muri vyose twebwe rero tumaze kumenyekana tumaze gukura ni kuvuga yuko intumbero yacu muri cooperative de Musiciens du Burundi dushaka dushira imbere cyane aba bakiri bato kuko nibo bazokubaka umuziki wejo ufise ishingiro rihagaze ku masikisi n'amafaranga twebwe ivyacu turamaze kubikora tubandanya tubikora ariko hanini ndabisubiramo dukoresha abakiri bato ni bitwagize nka kuri Stade Prince Rwa Gasore aho benshi bari biteze kubona Kidumu bari biteze kubona Cedric Bangi bari biteze kubona Farias bari biteze kubona Dr Claude bari biteze kubona Nziza Desire n'abandi bose ariko uno munsi nababonye irindi shusho rishashe ni ivyo namasaba naba bandi babake babacu ndabavuniye akagohe gukoresha amazina amaze kumenyekana si iyo nyishu dushiremwe abakiri bato kuko twe turamaze kumenyekana abakiri bato kugira ngo umuziki w'u Burundi uboneke ko utafakaye ugifise imbuto zibandanya kumera niyo ntumbero yanje ahanini
reka ndagushimira
nje nshimiye mugwe cyane
shishikare tubashimira mwebwe na ntaje mubandanya mukurikirana ibiganiro vya Indundi TV ariko kandi ufise icyo uterera munsi urabona handitse Facebook Twitter ndetse na za email ushobora kugira intererano yawe tuyakiriza iyompi naho gutaha